laga kumari bangcela laga zungu bacela naga shanti bacela ngobisiko benzela umfana na ngayicelela ke mina ngayikhethela wena Khethile, Khethile. Khethile, Khethile.
Khethile, Khethile.
Khethile, Khethile.
Khethile, Khethile.
Khethile, Khethile.
I feel I'm wasga. Ntombazana ndingikuthanda ngize ndlula bangakini ngakuthanda sibekwa ngikhetha nangokukhisi ngakuthanda se ngicela inkosi ufike wancika wathi gqi ngakucika wathi mncwi sacisha ibani cwi ayi kanti kuyangigcina ngaswitcha wathi gqi asithembe ukuthi uyabona ukuthi angizanga ngobuningi ngisibathele nje isibongo angifuni omunye umuntu angibona wena wena liyofika lelo suku ngizokulobola wena bebe uphama kwenkanyesi ukhanya okwelanga otshela noma lisolile isandwa sami
bangicelela kazungu bacela kakhumala bangicelela kazungu bacela nakashanda bacela ngobisiko benzela umfana na ngayicelela ke mina I can't tell how enough. And I said, I like it.
Musukala we mama, usiseka ngelosi Inkosi kwazi ngegama, mbonga umawo wakuzala Mbonga ubaba wagondla, mbonga namandla wakho Kulezi impesa inqobo, buka phela wesisi Mfuna plate ye kids, ushumayela mfundisi Ngizovula ivele ngimkhisi, asikaqedi my love Nale ndawo asikayazi, kodwa ke sobonisana Wena mavilakazi
Bangicelela kazungu bacela kakhumala bangicelela kazungu bacela nakashanda bacela ngobisi benzela umfana
Khethile, Khethile.